ngibuhlungu kakhulu ngokuthi uyazi igugurande leli ikhulumayo hayi yasibulala namhla kanisela ndoda nxa ngihlangana la ungumntana uhamba ngemoda uyangichiya ngokuthi yami indoda yathathwa ngihlo ngumne wenu wahamba layo khona ngapha ngikwadla lapho wabikwa khona plus siyadubeka siyizalukazi sinje awusokuvela ungcede ngalutho ngaze mbuya endlini yakho uyabusuku sithi thintithinyawo ngenxa yegungura undenu le ngicela bakithi sihlobo siphelelwe mna bengisetsholotsho bengendele etsholotsho ezikholweni kodwa uficana ukuthi umntana wakho nxa yezithwele kuthiwa nguwe i-obethi yenu le sejikijelwa i-distant sejikijelwa ngaphi emdulwini wakho azayi umntwana afe wena uzizuzela ingilosi yakho kodwa kuthiwa ngowani nguwe distant ama-distant mbona ingani yiwangcono kakhulu ngokuthi bona bafeyila ngobuthutha babo bokuthi ndizozo ndizozo bebephiwa kuyimalali ndanyana ndizozo sekhohliwe ukuthi kade unkomo onguye owahudulile izwe leli waze waphuma labo sebekhohliwe bona sebefuna yena mgugura undelo owequde elikhulu uyazi iqhude ngalibona so ulidla ngiyangizwe sengicabanga okwakudala.